Those preaching violence and threatening boycott of this important election in a number in the name of IPOB have already been expelled from our organization. As we give you further directives in our podcast, please continue in the path of peace and non-violence. God will continue to bless the land and all her inhabitants. Ife ga-apụta ma ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ otite anya bụ mmemme. Ịwepụta gọvanọ ọhụrụ na Anambra steeti. Anya kwana onye ọbụla ntị, gị tụnyere onye ọbụla ị chọrọ ka ọ bụrụ gọvanọ Anambra steeti akwụkwọ. Maka na ọ bụ ihe ekwesịrị ekwesị ka Chineke gịrị ala anyị na ndị niile dị n'ime. Amen.
Oh, my God.